jëlal
ya mom li fonku len gonayé
Thank you.